Ngifuna indlanya umdlalo webhola uyokhulela la khona la. Khona kule lokishi lesa Davidton eKuruleni. Ngaqala khona ukudlala ibhola khona la kulesi stadium osibonayo lesi Sinaba Stadium. Cabanga nje ukudlaleni kwami ke kwenzeka ngelinilanga ngidlala ke sidlalela ke kune tournament okuthiwa under 21 Toyota under 21 ku Sundown bokudlala kuMambushi kanti ngabe Davidton bokudlala thina ke i Davidton Landers ngikhetha chipo kudlala bo chipa abo Latteri the young Latteri ukudlala bo Shakes kuwani ngicabanga ngaleso sikhathi u Ryder Mfokeng ebe coach ake i reserve side kanti ekhona ku assistant ka Jeff Butler ngalo ndlela ngadlala kahle kakhulu against bona ngascora 2 goals that was 1990 ngicabanga nje ngidlala ke ngisase ingane kakhulu kodwa ngisazimisela i reserve side be trainer isowethu Alka Stadium kanti ke i senior team trainer e Josh Gore kwenzeke ngalanga lele Josh Gore kwathiwa no ngoba ngibuya kude nje kumele ngitraine ne senior team ay ngale ngenhlanhla ke ngithema ngisatraina neke ne senior team u Jeff Butler hayi ke kwabo ngobazi kumqeqeshi wathi no hayi lo mfana lona upholene afamela ngayo trainer ne reserve side siyamsayina ku senior team ngizimisele kakhulu kwenzeke ukuthi ngithole opportunity nami phela ukuthi ngiyo showcase i talent lami phesheya eTech neze ke ukuthi language yoba inkinga kakhulu language ngoba eTech language kuba inkinga kakhulu bakhuluma isiTurkish akho English ngithanda ukubonga na ukuthi Life Barker ukuthi anginike neopportunity futhi ngishowcase kana ikakhulu nje ngirepresenta ikanti kanti kakhulu neDavidton futhi la indawo yami ngibuya khona lento ukuthi ngisuke kuKaizer Chiefs nyoku Pirate it was a business move i-offer engayithola kuOrlando Pirate yayingijabulisa kakhulu remember iSoweto Derby it can destroy you it can build you mangabe mhlamba uzodlala lapho ku Soweto Derby uwenze ukuthi udlale kahle kakhulu you stand a chance ukuthi udlale kubafana abafana kune game engayidlala ku Rothmans Cup i Rothmans Cup sidlala naye ngisathi ku Mpofane Kaizer Chiefs sidlala naye Orlando Pirates kanti bakora 2 goals sabashaya ngamagoli amathathu kwelord kanti kwenzeke ukuthi mhlambe ngibuye futhi engidlala ku Orlando Pirates nganonya sengathatha i league and I was the top goal scorer nakhona for 7 years iOrlando Pirates ingathole ukuthatha i-league kodwa mina ngazama ngangafeza i-mandate ukuthi ngithathe i-league ngalowo nyaka kunama games engiwenzayo wakhona la isinaba ama Pollen Festive Games kanti uhulumeni yaxhasa kakhulu ngama equipment iGauteng province iSREC kanti ke ngalo langa lokuvote for the first time ngivote it was a good experience njengoba sengikwenzeka nje ngokuthanda kaNkulunkulu ngize ngayodlala phesheya ngayo idemocracy le kuchintshe kakhulu ngoba ilungele labantu wonke umuntu is so free mangabona crossing fingers ukuthi wonke umphakathi South Africa we become one thing yebo neze bayazama kodwa hayi ngale ndlela sifuna singafisa ngayo ukuthi sidevelope mina ngombono wami with democracy esikuye manje cabanga ngabanikela iyelo ichaza ukuthi yebo kwenziwe but it's not enough kungalungiswa lapho nalapho kuze izwe lethu libe sesimene esilungile.